Ana hari yawagiye kumugabo namwe amazi arabagora
nkuko. Nuko yene.
Cyane mba batagahungu kino no pana ragiye ko kwe.
Hari benshi bazokugora.
Mama, tawugira ugenda guhiga uzige sengere, hamuzonza leta gakanzu kagerekeranye ku bushugo.
Mama, yakwirukana.
Rafise amahera.
Yarukira camera yanje, nyaruza, uramenda kwirukana.
Ngo gusenga, abasenga simbo nabagowe. Umugabo wanje ntiyanta yambira ngo arasenga. Ah, re.
We know I'm cooking a man a quarter at quarter.
What do you want from that? And go whatever I'm telling you about, and go rabbit in at why? What you could say, get a massacre, my divinity.
It's not yes.